Sanibona abukeli emakhaya, sibuyeni esinamukele khona lapha Amanga News, lapho esintshela khona Amanga ahlaza cwe ngokukhulu ukuziqhenya uma uthanda Amanga wamukelekile igama lami nguphakamani kwakhumalo. Sekuvele izindaba zokuthi ejele u-Oscar Pistorius owadubula intombi yakhe u-River Steenkamp uyakhomplaina ngokuthi iziboshwa ezinye ejele zimkitaza izithende kanye nezinzwani. Uma siqhubekela phambili, ucwaningo luveza ukuthi lizobhekisisa kahle udaba lokuxokizwa komasikandi uma bengabe beqashwe amaqembu ezepolitiki. Uma eqashwe ikhathi umasikandi ufika athi viva ngekatha phambili ngekatha, uma eqashwe ANC athi viva nge-ANC phambili nge-ANC, uma eqashwe i-EFF athi viva nge-EFF phambili nge-EFF. Hayi madoda, angaxokizi. Masiqhubekela phambili kwezemidlalo, sithola ukuthi amathimu amakhulu ase-South Africa awine ngabo-6. Sundowns wina ngo-6, ne-Pirates wina ngo-6. Kwase kuthi amathimu amancane-ke wona aphuma kwi-Nedbank Cup. Babukeli, lezi zindaba zingamanga, uma ukuthi azikholwa, fuseke, please subscribe on my YouTube channel, Phakamani Rsa. Uma unenkinga, uze lapha.